E hia rau tāngata I rā poi atu ki te marae o Orākei I kōtata nei ki te pōhiri I te tūpāpaku o Joe Hawke kai arahi o Ngāti Whātua ki tōna tupuna whare. E 82 ōna tau ka mate nei engari kāora mutunga kore I roto I ngā kōrero mo tana whawhai ki te kāwanatanga mō te whenua o Takaparawhā. Hei tā Tāroi Black e hari I te mea ko Ngāti Whātua anake kā tangi ki āhia I te mea I pā te mana me te aroha o Joe Hawke ki te tini o ngā iwi me ngā hapū o te motu whānui katoa.
He ranga tira ka whakanuia. Ka kawe a Joe Hawke mā nārina mā koha koha o tōna iwi o Ngāti Whātua. I konei ki te whare tīpuna o tumutumu whenua ia takoto ai.
E hari te me he rangatira no Ngāti Whātua nahe nei engari ko ngā whakaoe, ngā kāpā ki ngā tōpito te motu.
Wawauana te tani apakura.
Kāre he tangata tu atu a matua Joe.
Ko nā kai I ka whakaritea he manaaki I nā ope hurinua I Aotearoa ka tai mai.
He was an awesome uncle. Yeah, we just all want to do the best for him. And his whānau, Auntie Rini.
Not be afraid to look back, to go forward to a new future.
He kai tōranga pua Hawke he Māori I whawhai mo te whenua.
We'll come alive because of the impact of the march.
No te tau whitutekau māono nāna I kōkiri ki te aukati e tahi whenua ka riro ki taha moana o Tāmaki Makaurau arā hoki I ka whakatūria te komiti Māori o Orākei. He rua tau te roa ka tono te kāwanatana ka whakahokia te whenua me nā whare ki te iwi, e nari me whaipū te atonu mā te 200 manotāra a Ngāti Whātua kā tika ki te whakatū whare. Kā re te mana whenua I whakae, kā tahi ka nōhia a Takaparawhā mo te 500 mā onorā. I whakaeke a rātou e nā prihimana, ka mauheretia he 222 tānata. He te kautau te roana kā tahi te traipiunaro Waitani ka wahai te kre me tuatahi me te tono kia whakahokia te whenua. Kā tahi te kāwanatana ka whakae atu.
I poipoi ia me tana reanga kia mātou. No te mea I whakapau wera rātou ngā kaumātua tōna reanga ki te whawhai te krauna, te kaunihera iwi ke atu.
Nāna hoki I para I te huarahi mō nā uri whakaheke.
Mai kore ake ko rātou kua kore rawa tātou e tūnei I tēnei wā ki runga I ēnei whenua o tātou.
Hei te taite ia ka nehua, mōna I whawhai kia hoki whenua mai. Tāru Black, te karere.